ne. Gandhari, Gandhari, ni maridi Gandhari, danga sanda mama laga vangi chusinde. Gandhari, Gandhari, ni maridi Gandhari, sengu sengu.